patterns fall as if on tiptoe. They lock in on that magic touch until they display, sure as day, plain to see upon the eye of destiny. When all our old sphere transversal bound, in reckless times they do their can. Another day, another night, tell me where to start and if it's wise. Now the skylark sings its spandrel stuff. True it is to see, true it is to thee, that the waters fall all the way from home to home, and the wings will sing along this edge of where the membranes ring. I tune in, rock and roll and fall, all the form and the function thing. I take a walk with you, neither talk will last a billion years, and I can understand what is real. Yeah, the pattern falls, it falls and it unfolds. Another twist of you, your guy's swan. And my skylark dives, wings its way, no clockwork there. Leaves a sun within my wellspring heart. Yeah, the patterns fall every day. They come and go and then fade away. A virtual bee, bird on high, surreal sky, and I but think a smile's ray will win. Da 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 da